Ningizima Afrika umavundla lo intwana yenu. Uma singena kulonyaka ka 2022 kunezinto ezintathu nje engifisa ukukhonza ngazo kuwe njengoba ngikholwa ukuthi ngiwumnikelo uyivela kancane ngawo abazali bami abathi kini siyaqhaja ngawo. Ekungeneni nje khona la iqaleni kwawo. Amehla mayaphambana kuhle kwawonwabo. Ngesikhathi elinyiso lingibonisa ikusasa eliqhakazile phambili la engiyakhona. Elinye lingibonisa inkungu nobulvindi bemuva lami la engiqhamuka khona kwandlwana phandle ezaleni lomlotha womlilo obuvuthela ukubeka amanzi kuphela emva kwalokho ulothe kulala ikati lemihla kodwa kangikho lapho angisiyena umuntu okhule ngokubalisa ngoba namanje la engikhona ngibonga leyo mpilo eyaba isikole sokuvuka uzenzele. Ayikho into engichaza njengokuthi uma ngiqhamuka ngidlula kwabangangazi ngibeze behlebeza bengcinciza bethi hey ingane ezazalwa ubaba ba right aba bayishiyela amafa. Owokuqala umnikelo nanku emarenki emahostela eyicawini naseyinkundleni zamadoda abanewethu nabafowethu bayazi ukuthi angibufusi ubunsizwa nobujongo. Ngikhuliswe yibona ngakhula ngabo. Inhlonipho enginayo eyamadoda athe enemizi akhethe ukuyibiza ngemizi yoyise ngoba ubukhulu bunjalo buyaphikwa. Nabangamazibulo neyindlalifa emakubo bayifaka mtibi munye nabakwabo ngoba bayazi ukuthi ingilosi yokufa izingela amazibulo ibulala imizi yobaba. Yingakho nakulonyaka ngisafisa ukuqhubeka nokuba yiloyo engiyena owumngani nje wabangenalutho ngiphuze nabo amahewu ngisine nabo ingoma sihlale kuze kusekusini sifukulana ngolwazana oluncane nami engilicoshe empilweni nasekuhambeni. Awulahli ngokungakhohlwa la uvela khona. Umnikelo wami wesibili emasontweni emathempelini naseyindlini zokwazisa uNkulunkulu. Abazalwane bayazi ukuthi ngingomunye wabanenhlandla yokuthi ngithi ngingumuntu phaqa ngemukeliswa isipho sokuba umntwana omongcwele. Yingakho nalase kunezinto ezibonwa ngeso lenyama zithintwe ngesandla senyama ngehluleka ukuyiphakamisa ngazo ngoba aziwedluli lo moyo wangenza indlalifa. Kodwa futhi khona at the very same time wathi mangiyiphathise kwesinxibi ukuze ngiyifumanele inxiwa kukho konke okudaliweyo emhlabeni ngibe yisakhi nje kunokuthi ngibe yisihambi kubona. Nakulonyaka angizukuyeka ukuphakamisa umongcele kungakhathalekile ukuthi lo engikhuluma naye uyafisa yini ukwazi ngawo noma cha. Lezi izinsika zobumina okungathi uma uthi angishintshe kuphele ngami nalokho wena okwaziyo ngami. Isiko nenkolo ziwumsamo wami mina. Ngaphambi kokuba ngiphume ngiye kubantu ngiya kulezi zakhiwo ukuze ngifike kubantu sengiphelele ngaphandle ngenzela babe mbalwa kakhulu engichaza kubona ngezenzo zami abanye abangibone ngizenza la enkundleni zokuxhumana noma la engihlangana khona nabantu. Umnikelo wami wesithathu ema boardroom kuma corporate companies amakhulu nakhona ngiyangena ngikhulume executive summary, product and services, implementation plan, ngibaleke ngama marketing and financing strategies and all that. Basale bezwile futhi siqhubeke sibalwe nabambalwa abakhetha ukwehluka. Siphume siqala amabhizinisi aphumelelayo, siqashe izingane zabantu abamnyama, sondle imizi yabo bonke abakholelwa emboneni wethu. Nakulonyaka kusazoba umkhankaso ofanayo. Ngiyafuna ukuthi ngivale lo mcabango enginawo ngokufisela bonke abangagcini ngokucabanga nokuphupha nje kuphela. Kodwa abavuka bayihudule, bahubha amaphupha abo, bawajahe baze bawafice. Makukhanye kuleyo mzamo, ninganikezeli. Nikhumbule njalo ukufaka ikhanda phansi kwizimo nezinkulumo zonke enizohlangana nazo. Niliphakamise kuphela uma nimamatheka noma nihleka. Kuba umbala omuhle ezweni. Emini kuba yilanga ebusuku kube inyanga nenkanyezi. Kufuna ukuvala ke ngokunikhuthaza ngencwadi kaPawuli la ebhalela khona baseFilipho kwisahluko sesine evesini lika 11 la athi khona uPawuli ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi nokubusa.
Bavundla.